chiphunziso changa chimene ndikuphunzitsa monga mwamawu ambuku la Yoshua kunena kuti ndipo uzachita mwanzeru. Taizina umatha kukhala ndi makolo amene muma decisions awo amapezeka kuti sakuchita mwanzeru. Ndipo kusachita mwanzeru kumapweteketsa mtundu wonse. Kusachita mwanzeru kwa abambo kumapweteketsa amayi ndi ana. Kusachita mwanzeru kwa amayi kumapweteketsa abambo kumathetsa banja ndipo kumapweteketsa ana wonse. Sogolo lawo limakhala lovuta chifukwa sanachite mwanzeru. Kusachita mwanzeru kwa atsogoleri ampingo, abusa, aposo, bishop, prophet, evangelist, pastor, kuma wonongetsa mpingo, kuma petsa anthu kuzimu komanso kutupi chifukwa sana chite mwanzeru. Kusachita mwanzeru kwa asogoleri adziko, ma president zipani ndiena amu zipani kumapwetekesa mtundo, kumabweresa mavuto mtundo umaunongeka, njala, umphawi etc. Kusachita mwanzeru kwa mafumu kumabweresa the same ziko sirikala muntendere aliyense amakhala wolira chifukwa zochitikazo sana chite mwanzeru. Usachita mwanzeru kwa anthu wokhala mudziko kumaonongesa chilengedwe, kumaononga misewu, kumabweresa umphawi, kumabweresa chitonzo. Kusachita mwanzeru apa pali nkhani zosiyanasiyana zisanzo zimene ndingazipereke. Kusachita mwanzeru kwa akabatsa kusachita mwanzeru ndikuyendetsa wopanda zipewa munthuwe ukudziwa kuti lamulo likuti uvale crash helmet. Ndikuchita makani against lamulo, lamulo limene limateteza iwewe mwe umapetsa anthu ndiwe mwe mwina wononga kupundula anthu wachoti sunachiti mwanzeru. Tiwerenga pa buku la Yoshua chapter 1 kuti buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako uzililingalira usana ndi usiku. Akugamba za Bible ndiye tikuonanso pa china chilichonse pali lamulo limene limayendesa ziko, limayendesa chilengedwe. Genesis chapter 8 kuyambira ndi meya 22. Not as long as the world liveth, alimalingana ngati ziko linga khalepo, ngati ziko sili kutha, chochitika chake choti kuzakhala nthawi yotentha, nthawi yozizira, nthawi ya mvula, nthawi yotentha. Lamulo likunena zoti chakuti chakuti chikachoka apa chimafika apa, ngakhale ufune usafune zimachitika ziti zimene zoso. Ndiye munthu umayenera kuona kuti kodi wa mwamba mwamba ayo mulungu anaziga zinthu zo kuti zizidani
pali law of gravity ukajika chinthu mwamba umo chimagwa ndizoyikika zimene zonso kuchita mopusa ndikunena kuti ndiponya ichichi ndiye sichigwa chimagwa basi zinaikika zinthu mawa mulungu akuti kwaikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo kenako chiweruziro zoikika zimenezo zokhazikika mulungu si munthu kuti aname amaonetsetsa kuti achite mawu akewo kunja kuno kuli ma miracles koma ma miracles amayenera kuyenda molingana ndi mawu a mulungu china chimene tinganene po apa mawu a mulungu amanena izi kupatsa kumatidalitsa kuposa kulandira munthu amene amapatsa munthu wokoma mtima munthu wachifundo mulungu amamdalitsa tsono buku ili lisachoke pakamwa pako uzilingalira usana ndi usiku ndi akukambapo akuti kusamalitsa kuchita kusamalitsa kuchita zolembedwa mbukumo kusamalitsa kuchita za mu constitution imo ndikakhala dziko limene kusamalitsa kuchita zolembedwazo nthawi zina mwadaladala timaphwanya lamulo ndi lamulolo limatichita crash limativulaza ukasamala zolembedwa mbukumo ukazilingalira akuti uzizilingalira usana ndi usiku pali balance apa kulingalira zolembedwa mbukumo ukawerenga uziolingalira zimene zonso kodi mulungu amatanthauza chani kulingalira ndi amene amatipanga ife kukhala akapolowa amalingalira atu kodi tingawapanga bwanji awawa kuti akhalebe akapolo athu ndi amaganiza mozama kumakhala ngati akutithandiza koma pali khwekhwe loti munthu we ukhalebe kapolo wawo kuthandizako kumakhala ndi malimiti chimodzimodzinso ineyo ndikamaona ma politicians they are great thinkers amaganiza kwambiri amakudziwa kuti kodi iweyo pamene ukuchokera ukufuna udani ukufuna uchite chani maganiza kwambiri chifukwa chake amatha kutcherana mkati mucha chifukwa chake amatha kuyimikana muzochitika chifukwa chona akuti amaganiza naw buku lopatulika likukamba miyambo 23 ndi miya 7 akuti as a man thinketh so is he mmene iweyo umaganizira mmene munthu amaganizira zimakhala choncho kwa iye resource iti imeneyo ya maganiza ndiye tikafika kwa Efeso chapter 3 ndi miya 20 akunena kuti iye amene amachita mopambana mmene ifeyo timapemphera kapena mmene timaganizira amachita amalitenga ganizo lako ganizo lako zimene ukuganiza iwe ndiye amakuchitira iweyo kupambana zimene ukuganizazo chifukwa chake maganizo wai timayenera kuti tiziganiza za nzeru ndi za phindu osamaganiza za zi osamaganiza zokazoka ndifa uziganiza za njira zimene ungapange kuti uchoke mu mavutomo uchoke mu mphawimo uchoke mu vuto la banjalo osamati ayi likutha upanda chifukwa pa makala jifukwa unaba gajani chimene china vereka mpata kutizi wanda ziloe mabanja lagu unaba gajani iweyo Babylon inauti mkanize sarana Babylon magamba asu msampase malo sarana ndiye chima ona abambuwa kukamba ai neyo anangoti akupita kunyumba kwa mkazi yota mene anangoti akukaona magolo ndiye pakati pano wakalako miezi tatu saa kubwera foni wazimisa ndikafunsa uhuku saa kundiyanka zeni zeni koma wapita opanda chifukwa iya unaenda ndiye mafunsa kuti last statement inali jani kuti mawiki osiriza kulino panalibe zina zimene musama mvana panalibe ngazi iso akunena zomwezo panalibe ma disagreements ena basi zangogwa basi vuto langu bwina kuchita mwanzeru ndizoti umachita check ma steps yako iweyo kodi iweyo umamsinja unamuleperesa sukulu kumaso mwankaniza kuti asafiri ku sukulu kodi umakhala wankhanza umapanga chani chiwanga nakhala nayi bwino saka nangoti vumbuluko kupena looking for an opportunity anapita kumaliro ndiyesanabwere o ndiye zinatani iwenso kuti asakukonde kapena ayi mumapemphera kali always a reason munangotengana kuti akapanda kumanga nyumba yehova omanga amamanga pachabe kwini kwini ndichani as a man thinketh so is he ha ine ndimapemphera umapemphera koma izi zikuchitika ha komanso aprofet anaupempherera koma izi zikuchitika iweyo weka umawerenga mawu a mulungu iwe amapo kupempherera iwo koma iweyo umapemphera iweyo umawerenga mawu kuti panali munthu wina wake anamanga nyumba pachenga ali mphepo ndi mvula zinagwa zinavumba mvula ndipo akuti nyumba inagwa mwazizizi ndi mwaphamvu koma umadziwa kuti mphepo ndi ntchito yake kuti igwe mvula igwe ndipo malevo za mvula amakhala osiyanasiyana unayamba pokalingalira zimenezo ndipo mvula imene yagwa apapa pa nyumba yako ndi mvula imene ikugwa uko pa nyumba iyo imakhala mvula imodzi ndiye chisanzo chikubalansa kunena kuti iyo sinagwe chipo anayimanga patanthu masiku ano anthu omanga akumakamanga mumadzi mwenimwenimwenimweni zida zake zosalimba kenako nkumalira o yagwa yagwa ndiye ananena kuti pali chikhirisitu pali mapempheredwe amene anthu amapemphera wopanda mawu ndiye yesero likabwera limavulaza nanji masiku ano masero ake alipotu koma chinthu chimodzi that you can be rest assured akuti mulungu sapereka yesero limene sanapereke othawirapo pake yesero limene lili lalikulu sinkhu pa iweyo zili ngati klasi iliyonse imene munthu amakhala amafika pamakhala syllabus ya standard 1 kampaka na chakuti syllabus mpaka na kuzafika 8 ne maiso amene amayenera kubwera kwa iwe amalingana ndi materials woti uphunzire zimene amaphunzisa anthu achakucha maphunzisi mpaka na university pali syllabus chimene amachita mistake anthu opemphera ndichonena kuti mulungu amakhala ndi expectation ya level ya uzimu wakwe wa iweyo akuzindikira kuti chimene iwe ukumane nacho ndichiti kodi maeso amene atazabwere pa moyo wako ndi a level iti kodi mavuto amene utikumane nawo iweyo msinkhu wake ndi wotani ndiye mwina amakutumizira anthu aphunzisi mwina ama kuika pachariki ndiwe mene wampira kuchomba mwina ama kupitisa cross buku lina laki kamena vesi ina mbaibulo iwe mene mkupanga masewela kuma unaina kudziwa kuti you are dealing with the Almighty God kuchita deal ndi Mulungu the all-knowing God Mulungu amene amaziwa zonse tsono malo muti weyo uyende naye Mulungu step by step kuphunzira amakudusisa ma experiences ena akuziwa kuti sogolo lako iweyo uza kumana ndi zakuti kukukhwimisa iweyo iwe kumapanga zibwana imakhala ngozi kuchenjera kwa ntundu wina wa anthu ngati mu Malawi muno kunatipangisa kuti a Malawi tizidalira certificate kuti feyo tikhale akapolo awo owagwirira ntchito kumangoendera certificate wosatipangisa kuti feyo tizigwira ntchito tizibalansa kubalansa knowledge kuziwa ndi kuchita zithuzo monga buku lapano likalipanera kuti faith without works is dead kungoziwa mawu a Mulungu wopanda ntchito wopanda the corresponding action it is dead ngati ndamva mawu aja amene manene aranati patsa mphamvu pamizimu ina iliyonse oyipa kuitulusa ndi kuchirisa nthenda ina iliyonse corresponding action monga ngati mawawawa akafikanso ubuku la Mariko chapter 16 limeya 17 roho khulupirira adzatulusa ziwanda ndi apitira kucha verse 17 ineni kufika adzayika manja pa udwala ndi odwalawo azachita ndawerenga zochokera mbuku ndi chipembezo china chikonza kunena kuti yayi kulibe kuchirisidwa chikonza kuletsa kuti amene achama unjeza ndisapemberere odwala Bible na kuti andipatsa mphamvu ndi andichita empower kutulusa ziwanda za satanic ziwanda za ufiti kuyambira za mwaine ndi zawo pamene akuna kuti buku ili lisachoke pakamwa pako uzililingalira usana ndi usiku Hosea anati anthu anga chapter 4 ndi meya 6 akuwonongeka chifukwa chakusaziwa iwe nkumaona galu pabwera pakhomo pako wakupanga mwakuti komati ndi galu chimacho kuti maso auzimu ulibe ali munthu amagwirisa ntchito chani mwina kumaona ngati nkhuku osaziwa kuti nkhuku ichayika mapalasa ili ndi mzimu wobalalisa kuma osaziwa kuti iwe maindi yako nthawi zonse umakhala wobalalika chiwanda changa chimene chocho osaziwa kuti iweyo anointing mphamvu imene ili mwa iweyo imene anayilemba pa buku limene lili la Mateyu chapter 10 ndi meya 1 uli nayo iweyo kuma kumathamangira kwa sing'anga milungu yako yekuroni kumangokhala ukulira mmene wayambira chipinjo chipinjo chimene chikumayenda chimene chagwira mwendo wako iyayi koma mwendo oyayi koma koma iwe somamva chuchuchuchuchu mmimba mwako iwe somaona chikwenda iwe somaona strange dreams zimaloto za chabe chabe anzako amene anagwira bukule bukwilili nali satira ndetu ndi aja ulendo wa ndani ulendo wa Yosefe ina jamaka masulira maloto kwa Nebukadnezar kusiana kwa akale ndi apano akale aja zikavuta machita recognize the men the man of God. Ama siwano akuma choka kwa mbili na apita kumizimu ya igulu ndali la zaba sipanyanja. Luka chapter 10 isu nimea 19 ya uti taona ndaoba sapamu yobondri zaba zinjoka njoka yondijani pazinkanira nipa mpavu ina iliosi ya ndani yo nipo badine china chiri chonse chimene chiza kubuteki ife mene nambira kulira mau awawa they are empowered mau ambu kulobatulika empowered mau awawa ama kupasa authority buku ili lisachoke paka mapaku uziri ringalira usana dusi. Do not be empowered by a denomination. Umbiri itu umakala empowered by a denomination. Beda itakala a word-based denomination. Kuranda uzodi, lima punzisa mau, lima kuchida ground mau. Munga mene ya mau wana lebedu ilia, mbuku lama jidu yatu. Chapter 17. Kwa wambira 27, ni 28. And in him I live, move, and have my being. My yeyo, di makala, di mayenda. Du kukala na kukazi kika. Mbiri du, na vara jipebezo. Masi wano, jipebezo chachikulu kwa mbiri mpingu. Kuma uone reti ya antu, amine ama fa. Mpingu mago, ama fa angatu. Uone wanguzika pakamiza riweyo. Uone azikula kula bena kufa mene momo. Kodi kukula kungula ndi mulungu kabena ndi mpavu zina. Kukula sikula kuika. That's very good. Chifajo nena kutitima ina kukula. Ana kuti mbale mbalane tujulugane. Koma, tumaina ukula in numbers and also in authority. Ambiri, ambiri, waruyangani mpingu huu, mpingu ina, ima lemba nchito. Uwose oduwala, majokera kumene ku. Mpempera kutu, anu mpempera kutu. Ntituwana nesiku laku, koma kumpingu. Koma nanga ubida kwa fera kutu. Kodi maua umaziwa, this book should not depart from you. Mauawa tawere ngani majidu watu chapter 10 ndime ya 3 auti za Yesu wa kuna zaidi amene ana zozedwa dizi muwela kuti mapita ukundu na majirisa antu na majina zoda bwisa chifuka jani anali nkati mamau Yesu wa majina kutawa atu wagulatu ukapita ukapempera kukala ndi quality time ndi Mulungu kumasala kudya kupempera kusala kudya siku abutsa uka ndi kuchilamula chithu chai mapa nchombo chita nkwemi choka iwe chena kutishime chichi choka ujona gururu wake ya guho ndiye mpamvu ya Mulungu. Yesaya 10:27, it is the anointing that breaks every yoke of bondage. Chikulupiriro chako chimaenera kuti chizikula kuzera mau ambukumo kuwalingalira ndakuti iweyo umalingalira kwambiri za vutu umalingalira kwambiri za kulephera. Suri ngalira zamau ambuku. Dizi kwenda ba. Pagupeza Mulungu, pobeza Yesu, pobeza mau, mbuku la Efeso. Chapter 3 nibe atwenda uti. Ama chita kupambana. Mwonga mene iweo umaganizira. Ndi kubema. Ndi ukakala kuti you are shallow. Mukuzindikira kwako. Ndiye tunduwa ntuja umene wafose dikodi kuti banja ndipemberere funa jani funa nchito nchito ya ntundu wanji ina ili yose si yangu Yesu adana tusadere nkawa ndi mawa Mulungu anatere chonchi musadere nkawa pachina chiri yose do not be anxious of anything but with prayer and supplication make your request known unto God ndipempero ndipepesero mpangise zosowa zako ziziwike ngati upangisa zosowa zako it means you are specific ukuziwa chimene ukuchifuna ndi chimene chakuchitenga request chakumpasa ndikufuna ntchito yakuti ndikufuna chakuti chakuti chinthucho wakhala kuchiganizira umachiziwa you have specifications cho Mulungu mene amamanga chombo amamuza no anamuza size 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 tikapita mu shop anifuza mba funa shirt mafusa 17 and a half sabat 9 ndikuziwa chimene ineyo ndikufuna buku limatuza to be specific to be exact ndipo ndisatire ma principles achimene ndikufunacho chimene ndikuchichita pursue ndikuziwa chimene ndikuchitsata ndikamamuuza Mulungu ndikumuuza pa zinthu zimene ndikuziziwa ndikamapemphera ndikupemphera pa zimene ndikuziwa ndikamapita kuchipata ndikuziwa vuto langa ndikakanika chifukwa changa machita skani kodi inuyo buku ili maliziwa kodi mukuziwa the cause of your problem buku limapereka bukulo limapereka somo solution ndipachaka kuti palibe yesero limene Mulungu amaliloleza limene sana pereke pothawirapo komanso limene lili lokula nsinku palisira basi kodi inuyo kujomba jomba kumalo opemphera kodi inu kuwerenga kusawerenga kodi inuyo kupereka chachikumi kupereka chopereka kusapereka are you maturing mukukula because Mulungu kuyambira pamene munatembeduka inuyo akuyembekeza kuti munaina kukhala nsinku wakuti tawerengane pa Hebrew chapter 5 kumapero komanso a Hebrew chapter 6 muona kunena kuti Mulungu ali ndi expectation pa moyo wanu Mulungu ali ndi expectation ya nsinku wanu kunena kuti panopa munaina kukhala mulodalirika kodi dziko la Malawi timaganiza do we learn from mistakes lero oyai money has been embezzled lero corruption yachitika makuti zoipa zokhazokha migodi yabedwa migodi miyala china chili chonse chimene chili chaphindu timakhala ndi a lesson yoti punziro limene tapunzira pa zochitikazo pa kashigeti yambuyo tinapunzirapo chani tachitapo chani pa izi zimene zakhazi kuchitika pa mistakes awa ndi awa tapunzirapo chani ndikunena usogoleri nanga ifeyo ma voters tikuvutika sakubwera oyai angozidiesa okha basi kupita kena angokugwirisisa m'manja angokugwirisa mtu kodi timaphunzirapo chani ndiye pamakhala kuphunzira kuphunzisa civic and voter education ino mukavote amene zinachitikira mucha ndiye sindikapite supita bwanji unayenera kungoyendera lesson learned unasankha bwanji poyamba ngati unasankha
Mwalakwika, change the qualities. Uponzire kujoga na mantu wameno unasanga. Usasanga eso zomezo. A lesson to life. Yeregeza zunguwasa na gule maru. Ama yamba haona parijani. Wamene po. Asana yendese watu li narachi rendo munyanja kandi ya Malawi ama ona mulimamini rozo rani ama nena rati kufufuza onife siti na one kumalawi kuno ono denga miyolo ote masapuzi wanabwe lila kumifiti mangu zizi muka without thinking without the plan kolo mabuku amene tina wacha siti maa santa siti ngati jimozi muzi utenga bukuli osa li satira kuma kumana nazo oya itu wende la planning otu wende wasa zi santa constitution wasa santa china jirisho wasa santa niwani ya kizima tivuta tentisinte tifuzile from the past mistakes. Uso goreri, ngakari uo sanka uso goreri uo. Tanzi lago, lago laineo. Kulisunga, nukuli samala. Kuli nadwala buchu kajanyani. Kuli madidu ya ngari utani. Atu vidu, ndia uzimu. Tipa mbele, arane, uwea migani chifaja utengo. Kupira kuti wina wadwala gantukina kaki. Mwaka bidwankani osiana siana. Koma hapa mkunena kuti faith without works is dead. Tika weringa mau awawa ambu kulopadulika. Tizi ajita apply. Tika ajita apply. Tipi ndula. Dumepela wina. Achire kujivuti kwa ijojo. Pambiandi rekizi ya ntenda ni matoka. Nikuzuzula. Muzina la Yesu Kristo. Dumepela. Amen.